Niriteka jyo gusura kwakira no mu kiganiro kanguka izina ryanje ni Chris Ndikumana uno munsi turi ku munsi wa gatatu ndizera ko amazi giye muri kanguka muramaze kumva igituma nama ndababwira ko ari byiza ko umuntu ategura umunsi kandi bigakogwa imisi yose rero ikintu cyo gutegura umunsi nama nabigaruka ko kugira tuvyumve mu buryo bw'impwemu cyangwa mu buryo bw'umwuka mu gutegura umunsi ni gutahura yuko umunsi uburi kurabwira cyo bita sanctification kweza va kushaka ruhande kuko ijambo sanctification cyane kwezwa benshi n'abitabisho bisigura bavuze ngo ihanga gera un peuple saint vwa ihanga rishizo ku ruhande iyo muri bibi yavuze ngo abera bakavuga ngo abashizo ku ruhande bivuga abizeye abakigijwe bakakira Yesu umwami n'umukiza bitokora abantu bashizo ku ruhande rero no gufungura iyo kurafungura usima imana uri kura sanctifya ukurashisha ku ruhande izo mfungurwa vwa yuko nta bushobozi bundi bushobora kuza kuri izo mfungurwa ko ziri sanctifye ziko zishikwa ku ruhande rijambo y'imana twira yuko ibintu byose byezwa n'ijambo ry'Imana hamwe n'amasengesho ibyo byanditse muri Timoteo wa mbere cisha 4:5 Timoteo 4:5 ko byose byezwa n'ijambo hamwe n'amasengesho tout est sanctifié par la parole et par la prière nje gituma rero nkunda kwasaba yuko dusenga imisi yose ko gusenga si gusaba gusa ivyo ukeneye Imana igufashe bicemwo si cyo byonyene gusenga bigushira ku ruhande mu buryo bw'impwemo urabasanctifié urezwa bice masengesho ari ibintu bibiri ijambo no gusenga nje gutuma navuga ndi no gusenga nusenga gusa ahago kuye no kugira ijambo usoma buri munsi gituma kanguka iba imisi yose ni kugira abantu bashobora gusoma ijambo ry'Imana imisi yose abankurikira kuri Facebook ngira muraza kwa yuko ariho ijambo namananga imisi yose kuri Facebook muzorabe neza ajya ma verse cyangwa imirongo ntanga kuri Facebook ni mirongo iba yavuzwe muri kanguka y'uwo munsi sinzi ko maze kubibona imirongo nkunda kubahanga umusome ngaha cyane cyane mu gice cya mbere mbashaka yuko uwo murongo muwiyumvira ko muwurimbura ko mumedita ko nje gutuma rero no kuri Facebook abankurikira ndakunda gushira ko uwo murongo kenshi wa musanga umurongo uri muri Facebook ari wo muri kanguka kuko mashaka ibintu bibiri ugira ku munsi kugira ijambo ugendera ko hanyuma ukanasenga gusenga rero ni wewe uhitamo gusenga imisi yose umuntu asenga imisi yose agafungura ijambo ry'Imana imisi yose bituma acigwa ku ruhande aba sanctifié canke kezwa nje gutuma rero gusenga imisi yose ubukoze ikintu gikomeye kuko uri kurezwa imisi yose umuntu adasenga ndikuvuga yuko uguruye umuryango mwansi inzira yo kutugurura umuryango mwansi no gusenga imisi yose kuko iyo usenga imisi yose bikwegereza Imana kandi umwansi nuvuga iyo mvuze umwansi niko mvuga Satani n'abadayimoni iyo umwansi aje kukurondera usenga imisi yose ufungura ijambo ry'Imana imisi yose arakubura kuko ukusenga niko wegera Imana uko wegera Imana niko Imana iguhindura niko Imana iguha ivyayo igihe cyose wegera Imana iraguha kuvyayo nimba ushaka kugira ico bitaho renouvellement de l'intelligence ubwenge bukanagogwa akaba guhinduka mu byimviro byawe uko kwegera Imana mu masengesho no gusoma ijambo ry'Imana arabambiye ngo barabumviza kanguka ariko umviza igice cya mbere gusa ntiumviza igice cya kabiri nuguva yuko nibashaka gukura iyo udashaka kumviza inyigisho nushaka gukura ni vyiza ko umviriza igice cya mbere n'icya kabiri umviriza amajambo yo gutera intege ugakurikira n'inyigisho harabambiye ngo umviriza ngo zimwe zimwe ntiumviza kanguka ya misi yose kwereki bafise ibyo bashaka bihwanye n'ibyo bifuza gusa ariko ushaka gukura ushaka gukomera yumviriza vyose akarondera iki jambo y'Imana ishaka kumwigisha ni byiza rero ko tutegura umunsi mu masengesho kandi nubwo wasenze ugira ijambo uyumvira ko imirongo ndabaha muyimedite ko muyirimbure ko hari ibindi impwe mu Imana zo basiguraje ntabasiguriye ariko nicyo bizoshobora gukomeza mu buryo bw'impwemo iyo usenga imisi yose kandi ugasoma ijambo y'Imana imisi yose tugeze mu gice cya kabiri no kuvuga umwanya w'inyigisho turakomeza kwiga igitabo cy'abami turacyari ku gice cya gatatu abami ba mbere cya gatatu roi chapitre 3 rero nabwiye ko gice cya gatatu tuzogitaba ko cyane ariko bice bikurikira nabasabye ko musoma gushaka ku gice cy'icumi kuko ibikurikira nzubica ko ndengana ariko cya gatatu ndashaka ifateye ku mwanya kuko ari byinshi nshaka ko tuvuga ko njewe ku gice cyanje igice cya gatatu cyaranyigishije byinshi gose kuvyekeye kumenya ikiruta ikindi abantu benshi barasenga ku isi abantu benshi barasenga n'abari ko arankurikira benshi murasenga ariko si bose basenga mukuri Yesu yabwiye mu Samaria kaza ati igihe kirageze aho abasenga canke batazira Imana basenga mu mwemu no mukuri abo nibo bantu Imana ikwirondera Imana ikirondera abantu basenga mu mwemu no mukuri Yesu yavuze ngo ni jewe nzira ukuri n'ubugingo nuvuga yuko uciye ahandi atari kuri Yesu wawahushije na indi nzira yo gushikira Imana na indi nzira ituma amasengesho yishugwa atari inzira ya Yesu Kristo yonyene cigituma rero mvuga nti ni byiza ko utahura ko Yesu ari we rufatiro nabwiye ko mu hema y'isezerano ahera ikintu cyategeza kuboneka yari isanduku y'isezerano igihe abanyisiraeli bakoragwana n'ani mahanga badafise isanduku y'isezerano baratsindwa ntibashobora kunesha kugira uneshe byasaba ko uba ufise isandugu y'isezerano ejo rero nako nabereka yuko iyo uri mu mugambi w'Imana iyo uhimbaye Imana ni guhagusa ivyo wayisavye nivyo yaragwa ivyo wayisavye bijanye n'ubugombe bwayo ariko uraronka n'imirengeye nababwiye babanyamibembe 10 ngene umwe gusa rewe yagarutse gushima Yesu iyo nkuru murashobora kuyibona muri Luka 17 Luke 17 ariko mu 19 Yesu yaciye abwira umwe yagarutse ati haguruka ugende ukwizera kwakura gukijije yaciye aronkaga kiza iyo ukurasenga ushaka inyungu z'Imana uhimbara Imana ushima uri vyose cyancane ugashima mu vy'Imana yaguhaye uraronka n'ibirengeye ivyo wasavye Salomo yasavye ubwenge Imana imubwira mu 12 ngo ndakora kuvyo wambwiye ndaguha umutima ubwenge n'ubumenyi kuburyo atawundi muntu azobaho ameze nkawe kandi nta wundi muntu bazobona afise ubwenge ahubwo iwawe duvuga yuko Salomo ubwenge yarafise nta numwe n'uno munsi afise ubwenge ahubwo yarafise tuzoyibona ngene yasi ubwenge burengeye umuntu wese wabuzi ko afise ubwenge mu bantu tuzi bazi ubwenge banditse ibitabo nta numwe yanganyije Salomo duvuga yuko Imana yamushize ahantu abavutse imbere yiwe n'abazovuka inyuma yiwe bose nta numwe azogira ubwenge ahubwo Salomo yaronse mu 13 rero Imana ishivuga ati ndaguhaye ivyo wasavye n'ivyo utansavye nagenda kugira yuko abantu bama bashima Imana no muri bike bafise n'ivyo utasavye uzobironka uriya munyabibembe yakize yaronse agakiza kuko yagarutse gushima nje jatumye aronka agakiza rero nawe nibo agaruka gushima ku Imana yaguhezagiye shobora kuyaguhezagije ibintu bifatika yaguhezagije umwana yagukijije ingwara yaragutabaye muri kahise iminsi yose kama wibuka ivyo Imana yakoze wibutsa Imana ivyiza yakoze uyishimira utidodomba gusa ndakubwiye ukoze ukuruguru umuryango wo kuronka n'ibirengeye ivyo wayisavye canke gukoreye rero ku 13 turabona yuko Imana yacimuha ibirengeye yacimuha ubutunzi amafranga amuha ubwiza icubahiro la gloire ku buryo mu gihe cya Salomo nta mwami n'umwe yari afise ubutunzi nk'ubwo Salomo yari afise ariko nagana bereke yuko ubutunzi canke kwemegwa ntavyo yasavye ariko kwera yasavye ubwenge kwera yaciye bugufi yashize imbere inyungu z'Imana kugira ashobore kuyobora neza ubwoko bwayo Imana yamuhaye n'ibyo atasavye cyo gituma rero muri Matayo 6:33 havuga ngo urondere ubwa mbere na mbere ubwami bw'Imana ugoroka kwayo ivyo vyose bizokurikira ivyo vyose vyo kubaho vy'ubuzima bizokurikira ariko ushire imbere inyungu z'Imana imbere ya vyose ejo rero tuzorawe cyace kiba amaze kuronka ubwenge mugire umunsi mwiza tuzokomeza ejo.